Ndi matshelo ni tshivhidzo tsha Clement Baptist Church na vhathu vhoṱhe vhane vha khou vhona mulaedza uyu kha dzi digital media. Ndi livhuwa mudzimu kha tshifhinga tshe nda ṋekedzwa tshone nga vhurangaphanḓa kereke ya CBC uri ndi vhe muambi wa fhungo ḽa mudzimu. Mulaedza wa ṋamusi matshelo wa matsheloni aya, before ndi tshi bvela phanḓa, ndi nyaga u tamela vho mme vhoṱhe kha ḓuvha ḽa ṋamusi ḽa uri ndi Mother's Day. Ndi ri ḽi vhe ḽa nṱhesa, ndi khoḽori vho khotsi na vhana vha ḓo vha tonda ḽa vha ḓuvha ḽa nṱhesa. Mulaedza wa ṋamusi ndi thaidzo ri kunda hani, or nyimelo ridzi kunda hani. Ri ḓo vha ri khou vhala kha bugu ya vhuvhili ya Timotheo, i vhalea nga heyi nḓila. Paulo, we nga u funa ha mudzimu, a vha muapostola wa Kristo Yesu, wa u amba vhutshilo ho vhavhalelwaho u re kha Kristo Yesu, u ṅwalela ṅwana wawe a funwaho Timotheo uri, tshilidzi na khathutshelo na mulalo zwi bvaho kha mudzimu, khotsi ha Kristo Yesu, murena washu, nga zwivhe kha iwe. Ndi livhuwa mudzimu ane tshevho khotsi anga vha mushumela na nne nda ralovho. Luvalo lwanga lu ṱamba, nahone ndi tshi dzula ndi tshi u elelwa dzithabeloni dzanga vhusiku na masiari. Ndi tshi dzula ndi tshi ṱalutshelwa u vhona nga u elelwa maṱodzi awu. Ndi tshi ri ndi dadzwe dakalo, nahone ndi nga u ndaelelwa lutendo lu re kha iwe, lu si lwa u tumetshedza. Ndi lwe lwa thoma u fhaṱea kha mukhulu wau Loisa na mme au Onika. Huno, ndi a fulufhela zwa uri na kha iwe luralo. Ndi tshone tshine nda dovha nda u eletshedza ngatsho nda ri, dovha u dungedza tshifhiwa tsha tshilidzi tsha mudzimu tshi re kha iwe tsho bvelela nge nne nda vhea zwanḓa zwanga kha iwe. Ngauri mudzimu ho ngo ri ṋea muya wa u vha magoswi, o rifha wa maanḓa, wa lufuno, wa tsha u vhuhulwani. Ri ḓo guma henefho kha nomboro ya vhusumbe, ro thoma u bva kha ndima ya u thoma kha Timotheo ya vhuvhili. Ari rabela. Nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena, ndi ḓa kha vhone matsheloni aya muṋe wanga, vhone mufhi wa zwiṅwe na zwiṅwe, vhone mukundi, vhone mutsireledzi, vhone vhane vha ri lwela. Ndi ri khotsi, ndo ima fhano matsheloni aya ndi tshiambi tshavho, ndi ri muṋe wanga kha vha ndededze, khezwo vhone vha zwi vhea mbiluni yanga, uri zwi vhe vhoṱhe, ndi tshi rabela vhoṱhe vhane vha uri vha khou thetshelesa mulaedza, vha vha tonde, vha vha tsireledze, vha vha fhe zwoṱhe zwine vha zwi humbela nga dzina ḽavho muṋe wanga, nga dzina ḽa maanḓa na Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Kha bugu ya ravhala yone, ri pfa Paulo u khou ṱuṱuwedza ṅwana ane a mufuna Timotheo uri kha farelele kha lutendo murenani, uri musi wa khombo dzi tshi swika a sa nyame u renda mudzimu, a farelele khaye. Roṱhe vhutshiloni hashu a huna ane a nga ri na thi thu vha nda ṱangana na thaidzo, na thi thu vha nda ṱangana na nyimelo ya uri, roṱhe vhutshiloni ri ṱangana na dzi nyimelo ngo fhambanana hadzo. Zwi si na ndavha uri vhone vha mutendi kana a vha mutendi, mara roṱhe ndi zwo ri ṱangana na dzi nyimelo. Huna vhathu vhanzhi hezwi musi vha tshi ṱangana na dzinyimelo uri nyimelo dzi tshi swika vhutshiloni havho, i nga vha dzimbinganoni, i nga vha gai na gai, vha laṱa u tevhela Mudzimu uri zwe vha funzwa zwone nduni ya Mudzimu. Vha tevhela zwine vhathu vha vha vhudza zwone, vha themba fulufhelo dzikhonani, dzithama, vhoṱhe vhathu vhane vha ngori ri nga vha amba nga madzina ashu, vha hanga uri Mudzimu ndi ene ane anga ri lwela, ndi ene muthu ane anga kona uri ri kunde kha nyimelo ifhio na ifhio. Musi zwono ralo vha tshi vhona uri nyimelo kana dzine vha vha khadzo dzi vho vha balela, vha vho thoma u sasaladza Mudzimu, vha ri Mudzimu hawo vhutshiloni, Mudzimu ahuna tshithu tsho nonga tshetsho. Mara Mudzimu u ḓivha hone ḓuvha na ḓuvha, Mudzimu ha shanduki, mudzule u dzule dza hone. Thaidzo ndi ya uri vhone vho themba vhathu, vhone a vho ngo themba Mudzimu, vhone a vho ngo ri vha tshi ṱangana na khaedu ifhio na ifhio vha lilela kha Mudzimu, vhone vho lilela kha dzitshomi. U vha mutendi a songo leluwa na luthihi, ende u vha mutendi zwo ralo zwi songo leluwa, zwi itiwa ngori vhone vha mutendi, vhone vha ṅwana wa Mudzimu. U vha ṅwana wa Mudzimu zwi ḓa na masiandoitwa uri dzithaidzo dzi ḓo ḓa vhutshiloni havho nga nṱhani ha uri vhone vha khou tevhela Mudzimu, ngori vhathu a vha zwi funi vhone vho farala kha Mudzimu, vha nyanga u zwi vhona vhone zwithu zwavho zwi sa vha nekeli. Thaidzo ya na vha hone, vhone vha singo fan, vha sina foundation ya vhukuma kana foundation ya right, vhone vha ḓo vha easy kha vhori vha khwite u tevhelela Mudzimu. Uri vhone vha sa khwite, vha khou funa vha vho fara foundation ya right, ine ya vha uri foundation yone yone ndi u fara kha Mudzimu. Tshiṅwe musi zwithu zwi tshi tea vhutshiloni havho, mitani yavho, zwikoloni, gai na gai, vhone kha vhalelele kha Murena, zwithu zwavho zwi ḓo tshimbila nga ngona. Uri Mudzimu a vha thuse, a vha ise vhathuni vhane vha nga kona u vha thusa kha nḓila ya right, kha nḓila yo teaho, ndi hone zwithu zwavho zwi tshi ḓo vha nakela. Mbudziso ya na vha hone ndi ya uri vhone vha ya konana, vha ya ḓivhana u fhindula musi vha dzinyimeloni, uri vha fhindulisa hani musi vho ṱangana na dzinyimelo dzo ralo. Bibili ra ravhala khayo i ya ri vhudza uri ro fhiwa maanḓa a bvaho Mudzimuni a u kona u kunda nyimelo ifhio na ifhio. Tenda ra vhea Kristo Yeso phanḓa kha zwoṱhe zwine ra ita zwone. Hu na dzinyimelo dzine vha ri dzi a ḓa vhutshiloni hashu, dzi musi nyimelo dzi tshi ḓa, dziṅwe dza hone dzi vha dzi khou ḓiswa nga nṱhani uri ndi zwivhi zwine vhone vha vha nazwo vhutshiloni havho. Ha vha na hedzo dziṅwe dzinyimelo dzine dza ḓa vhutshiloni havho zwi singo ḓiswa nga nṱhani uri ndi tshivhi tshine ra tsha vha natsho, mara dzoṱhe hedzo dzinyimelo uri hu kone u vhonala Mudzimu kha vhutshilo havho. Uri vhonala Mudzimu, vhathu vha tshi vhona musi Mudzimu a tshi ḓa kha nyimelo yeneyo ine ya vha hone, vhathu vha ḓo kona u tenda uri Mudzimu hone. Musi Paulo a tshi ṅwalela luṅwalo kha Timotheo, o vha a khou zwi ḓivha uri ṅwana ane nda mufuna murenani u khou ṱangana na dzithaidzo dzi lemelaho dza mufuda wo fhambanana fhambanana. Roṱhe ri ṱangana na dzithaidzo dze ra si dzi vhidze, khaedu dzine dza vha uri dziṅwe ndi dza vhathu vhane vha uri ri dzhio nga vha ri funa, ri dzhio nga he vhathu nga zwithu zwe ra vha vhudza zwone, ri zwine ra vha vhudza hone mafhungo ashu vha ḓo a kuvhatedza, mara vha a kuvhatedzi vha isa vhathuni zwa ita uri zwi lutanye nga vhathu vhane ri dzhio nga ndi muthu ane a mpfuna mara a mpfuni, ndi dziṅwe dza dzinyimelo. Mara mbudziso ya na vha hone ndi ya uri vhone vha nyaga u funwa nga vhathu kana vha nyaga u funwa nga Mudzimu? Tsha khwinesa ndi tshifhio, ndi u funwa nga vhathu kana ndi u funwa nga Mudzimu? Hafha ri khou wana kha Bibili tshi khou amba Paulo a tshi khou amba uri a tshi khou humbudza hoyu muthanga ane a vha uri u a mufuna ṅwana wawe murenani ane a vha Timotheo, uri Timotheo humbula nga lufuno lwe lwelo aba luone kha meao na makhulu wao ende ndi a kholo riwe kholo lufuno wo lubona wo luguda wa bona uri mudzimu hango balatedza o vhafuna ende ndi a kholo uri kha lwelo lufuno iwe wo bona zwinwe zwithu khazwo iwe wo guda zwamba uri lufuno lo lu kha iwe lu dzula kha iwe musirono zwiamba runa dzinwe dzinyimelo dzine dza vhori vhone vha dzene dza vhori a dzivonali na dzinyimelo dzine dza vhori dzi a vonala dzikhedu dzi ita uri ri undermine dzi sense ya dzi self control na mihumbulo yashu a itsha shuma zwavhuḓi ari tsha kona u fhedza mishumo yashu zwavhuḓi ingava i tshikoloni ingava i mushumoni nga nthano ri kha nyimelo a ri ḓivha uri ri zwi itisani nyimelo dzo ri kwashekanya a ri tsha ḓivha uri ri fare mini ri litshe mini ṅwana we a vha tshi ḓi kona tshikoloni hu na dzithero dzine a vha uri u a dzi ḓivha hedzi dzithero na vhadededzi vha zwi ḓivha zwa ṅwana wa zwi kona a hu na uri a nga ḽi tou feil vha na ṅwana uḽani a tshikoloni a zwi tsha tshimbila ṅwana o no dropa zwithu a zwi khou tshimbila zwavhuḓi mara ndi nyango wa vhudza uri zwi khou itiswa nga dzinyimelo na vha nadzo Kristo naye o ṱangana na dzinyimelo dza mifuda yo fhambanana musi zwi tshi khou ri tshi khou ya kha maṅwalo mara ene o dzikona nge a fulufhela kha khotsi murenani vha mu konisa uri a kunde nga vha nyimelo ifhio ifhio ende na rine ri nga guda kha ene kha vhutshilo ha Kristo na kha Paulo we Paulo naye musi o vhofhio a tshi vhotshani na ene a thembela kha mudzimu a sa thembele vhathuni mudzimu naho a tshi ḓivha uri nṋe ndi khou vhulayawa nṋe ndi khou itiwa hezwi mara a ṅwalela na Paulo musi a tshi khou ṅwalela hezwi u khou zwi ṅwalela musi hanefho o vhotshio a fariwa mara u khou ṅwalela Paulo uri ṅwana wanga murenani ndi a ḓivha uri naye wo kha nyimelo mara ndi a ṱuṱuwedza uri farelela kha murena ngori a huna muṅwe muthu ane a nga u bvisa kha yo mathupha ndi ene murena a yeṱhe so mudzimu o rifha maanḓa a muyamukhethwa uri muyamukhethwa u kone uri gledeza u kone uri konisa uri kone u tshila ha ri kone u tshila zwavhuḓi murenani ri kone u vha vhana vhavhuḓi vhana vha singo vha sa ḓi dzhenisi kha zwithu kana u ḓi wana vha kha vho katekanywa nga zwivhi zwinzhi zwinzhi vhutshiloni havho tshithu tsha u thoma musi vhone vho ṱangana na dzinyimelo ndi u lilela kha mudzimu ngori mudzimu u khou ṱoḓa vhone vha tshi ḓa khaye u ḓo kona u vha fhumudza u ḓo kona u vha kuvhatedza dzinyimelo dzoṱhe a dzi ṱanzwa a dzi ṱuwisa hezwi ri zwi gudana kha Paulo musi a tshi khou ṅwalela kha Timoteo a tshi khou mu humbudza uri naho wo ṱangana na nyimelo idzedzi na wa vha khadzo humbula mudzimu u hone humbula futhi meawu na makhulu wawu kha lufuno na vhone vha vha lusumbedza ngo funa mudzimu na iwe lufuno lo ndi a tenda nṋe Paulos uri na iwe lo lufu kha ulo lufuno na iwe lo ralo kha iwe na iwe muthu wa lufuno na iwe muthu wo funa mudzimu na iwe lutendo ngori wo luguda kha makhulu wawu na miawu na lutendo lu kha iwe huna vhathu vhanzhi ro aluwa vhathu vhanzhi vho aluwa miṱani yavho vho aluwa miṱani yana uri ndi miṱani ya vhathu vha no uri hu yiwa dzikerekeni ndi vhathu vha no uri ndi vhatendi vhathu vha khou guda ro aluwa ro guda ro zwi vhona uri vho khotsi yashu vho makhulu washu vho sumbedzisa hani lutendo lwavho kha lutendo lwo luya kha ri farelele khalo ngori ro zwi vhona uri mudzimu ha ngo laṱedza vho makhulu washu vho miyashu vha rathu vhashu vhakomana vhashu o vha fhaṱutshedza a vha tonda a vha fha zwoṱhe ivi na maswina vha khou zwi vhona zwiṅwe zwithu tshiṅwe tshifhinga zwi tshi nga zwi khou tshimbila zwavhuḓi mara mudzimu a vha fhaṱutshedza a vha tonda a vha fha zwoṱhe zwine a vha ṱoḓa na kha nṋe na vhone mudzimu a nga zwi ita hezwo zwithu kha nyimelo yeyo rine ra vha khayo zwa zwino yana vhori vhathu vha khou mishumo iko fhela mini zwiko itea mini vhathu vha khou lova ngo fhambana naho nga nthani ya vhulwadze na ra vha khao mara nne ndi a vhudza nga matshiloni a ye uri mudzimu vhone u ḓo vha fhato tshedzo ḓo vha tonda vhone naho vho litsha vho nyama kha ri vha nga uri vho lovhelwa nga vhabebi nga vharathu nga vhakomana vha si tsha nyanga u pfha tshithu nga mudzimu ndi a nyanga u vha ṱuṱuwedza uri kha vha farelele kha mudzimu ngori vhoṱhe vhathu vhane vha khou vha ita uri vha pfhe vhone vha muthu zwino hezwi ndi zwithu zwa tshifhinganyana mara kha mudzimu ri wana vhutshilo ha tshoṱhe kha vha ye kha mudzimu vhane vha ḓivha uri na musi o vhafha lufuno lwa hone vhone a vha nga ḓo nyama vha ḓo vho farela kha hone lufuno ngori vha tshi khou ḓivha uri ndi muthu ane a vha uri ha nga ḓo ndaṱa hu nga vha hu mini u ḓo zwoṱhe zwine u ḓo mpha ḽivi na zwiḽiwa zwoṱhe zwine nda zwi ṱoḓa na maswina a nga khou zwi vhona kha vha farele kha zwezwo vhone vha nga vha kha musi vha khou ḓivhudzisa uri oyu muṱisiwana u khou amba nga mini ha ḓivhi na nyimelo ine ya vha uri nṋe ndi khayo e ndi khou tenda a thiho kha nyimelo ine vhone vha na khayo mara nṋe ndi nda tshi ḓivha ndi tshi uri mudzimu a laṱi ṅwana wawe mudzimu dzula a na ṅwana wawe tshifhinga tshoṱhe tsha vhutshilo hawe tenda vhone vha sa tsireledze muṅwe vha ḓi dzhenisa kha zwithu zwane zwa uri a zwi yelani na fhungo ḽa mudzimu mudzimu vhone u ḓo vha tonda u ḓo vha fha zwoṱhe zwine vhone vha zwi ṱoḓa vhutshiloni havho vhone vha kha mudzimu mudzimu vha ḓo kunda kha tshiṅwe na tshiṅwe musi ro fhiwa musi ri na muya mukhethwa u ḓa na lufuno u funela u vhona lufuno kha vhone vha sasi ri vhone vha na ṅwana mudzimu vhone u sa vhone lufuno khavho vha ri funela u funa if vha khou vhona uri muṅwe ṅwana wone u khou tshaya kha zwiṅwe zwithu vhone kha vha mufhe nga maanḓa kha nyimelo ine ra vha nayo khayo ya zwino yana vho ri zwithu zwi khou konḓa zwithu zwi fhasi nga maanḓa vhathu vho litsha mishumo yo fhela vhone vha zwi ḓivha uri vha kerekeni ngo ralo vho mukene a vha na zwo u ḽa vhone vha khou ḽa mapfhura zwo takalela kuzwa nṱha mudzimu u khou shumisa vhone uri kha vha tonde u ḽa muṱa uri na vhone vha ḓiwane vha khou ḽa zwiṅwe zwithu vhutshiloni havho roṱhe ri ma muṱa muthihi ri a thusana sa vhana vha muthu mudzimuni zwi a konadzea vhutshiloni havho vhone vha pfha unga a hu na muthu ane a vha funa vha pfha unga a hu na muthu na muthihi ane a vha uri u pfha zwine vhone vha khou ṱanganana nazwo mara nṋe ndi nyanga u vha ṱuṱuwedza uri mudzimu ndi ene muthu ane a vha uri u a vha funa kha mudzimu a hu na uri wone a nga vha laṱa u ḓo dzula navho tshifhinga tshoṱhe naho nyimele zwithu zwi tshi khou konḓa hani kha vha farele kha mudzimu o lindela vhone vha tshi lilela khaye not uri kha vhathu not uri kha murathu not uri kha mukomana not uri kha mashaka mara vha tshi khou lilela khaye mudzimu vha tshi khou bvisela tshiṅwe na tshiṅwe vha khou sarenda tshiṅwe na tshiṅwe khaye mudzimu vhone u ḓo vha kuvhatedza a vha ita uri mbilu yavho vhone a pfhe vho dzika a vha kuvhatedza vha phumule miṱodzi yoṱhe musi ri tshi khou fhedzisa matsheloni aya ndi nyago vha ṱuṱuwedza vhone maybe vhone vho nyama vha tsha nyaga u pfha tshithu vhone mudzimu kha musi vha nyaga fhethu vha ri mudze tshithu na pfhi mudzimu a tshiwo mara nṋe ndi nyago vha vhudza matsheloni aya uri mudzimu u hone vhutshiloni vhone vha nga vho zwi pfha nga maanḓa hu na zwithu zwinzhi vhone vhane vha ri vha zwi ḓivha vhone vha zwi ḓivha uri mudzimu na zwithu zwinzhi zwe a vha itela vhutshiloni havho nga nṱhani ha uthi thaidzo yane avho uri vha khayo zwino vha pfha nga mudzimu wavho vhone vho sedzesa kha thaidzo mara mudzimu vhane vha zwi ḓivha uri mudzimu u hone hezwi zwithu zwi a konadzea ende vhone u ḓo ḓa khavho mudzimu vhone vha ṋamusi nga matsheloni vha khou zwi pfha uri mulaedza u nga u khou amba nga na nṋe ndi tshifhinga tsho ri vhone kha vhagwadame nga magona avho matsheloni aya vha sa rendere tshiṅwe na tshiṅwe khaye vha ri mudzimu nthuse ndi nyago u nga u ḽa mu muthu u gidima e mbambe nda i fhedza nga nḓila ya khamadza yao ndi nyago vha mutendi a fhisaho noti mutendi a rotholaho ndi nyago vha muthu ane a vha uri musi ndi tshi rabela ndi musi ndi tshi renda muridzimu ndi tshi khou mu renda ndi muyani noti ndi tshi khou mu renda ndi khou shumisa dza namana mara ndi khou ṱoḓa uri vhone hu vhe vhone vhana vha nthusa murena ndi ite zwine vhone vha zwi funa maybe vhone ndi tshifhinga tsho uri vha tou sanela vha kumedzele tshiṅwe na tshiṅwe khaye mudzimu u ḓo vha thusa u ḓo vha tonda And then they are to attend and they believe or mudzimu u ḓo vha thusa u ḓo vha tsireledza kha zwoṱhe. Ringa ari kwana medze zwifhato zwawe nga matsheloni aya. Just rabele ri tshi khou saranda tshiṅwe na tshiṅwe kha mudzimu. Arabele. Dzina ḽa Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Ndi ḓa kha vhone Father God, mudzimu wa maanḓa, mudzimu wa tshilidzi munwanga. Ri khou livhuwa munwanga. Fungo ḽavho Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Fungo ḽavho ḽa maanḓa munwanga. Ndi tshi ri munwanga, zwo leluwa uri vhathu munwanga vha ri vhone avhaho. Ngori tshiṅwe tshifhinga munwanga vhone vha nga vha khou dzhia muna tshifhinga tsho ri vha fhindule. Mara nṋe ndi a tenda uri timing yavho munwanga i dzula i right tshifhinga tshoṱhe. Vhone vha danga tshifhinga tshine tsha vhori tshi vha tshi right. Vhone a vha khakhi munwanga. And vhone Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Ndi dovha hafhu nda rabela munwanga, hu nga vhona muṅwe zwino matsheloni ya Isu Kristo wa Nazaretha munwanga, ane a vha uri o kwamea nga mulaedza hoyo munwanga. U khou saranda tshiṅwe na tshiṅwe khavho munwanga. Ndi ri muna Isu Kristo wa Nazaretha munwanga, kha vha vhe navho munwanga. Kha vha vha re thuse munwanga. Vha vha fhaṱutshedze ende vha vha tonde, vha vha fhe zwoṱhe zwine vha zwi shaya munwanga. Uri vha kone munwanga u shuma nduni yavho. Vha kone u wina vhathu nnḓa munwanga. Uri vha kone u ḓa nduni ya mudzimu. Vha kone u shumela vhone munwanga. Ndi dovha nda rabela munwanga. Ndi ri khamusi hu nga vho hu vhathu no ḽa muthu ra tshi muḓivha uri ra tshi muthu wa dzula a khou sea munwanga. Zwa zwino vha tshi vho dzula u sokou kwata u kukumulwa a muthu wa vhutsha nga nṱhani uri o vha kha nyimelo. Ndi ri munwanga Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Ndi a rabela munwanga. Ndi tshi ri kha vha vhuise munwanga. Vha vhuise vhuthu ha hoyu muthu munwanga. A dzula muthu wa sea munwanga Isu Kristo. Vha tendelule dzi thaidzo ane a vha khadzo munwanga. Vha muthuse munwanga. Vha kone u mu konisa uri musi ri murenani munwanga. A si uri zwoṱhe zwine ra zwi ṱoḓa ri ḓo zwi wana nga tshifhinga tshetsho. Tshiṅwe tshifhinga zwi a konḓa. U khou nyaga u vhonala vhuhone havho munwanga. Uṅwe ri vhone vha funa u glorify tshikwama tshiṅwe na tshiṅwe munwanga. Ndi a rabela Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Ndi vhone vha ḓo zwi ita Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Vhone vha ḓo ita munwanga uri vhone vha dovha vha vha vhathu vhane vha dudela lutendoni munwanga Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Nga dzina ḽa maanḓa ane a vha Isu Kristo wa Nazaretha munwanga. Masofhelo. Amen.